Uma mhlawumbe kukhona into oyibheka ngingakufuni ngingakufunisa yona. Wenzeni. Wenzeni.
Kulezi zinenkani ne? I'll give you a run for your money. Country bank.
Ake sibe nomhlangano. Kunomuntu othatha imali kwalethi wami. Futhi oyedwa wena uyintshontshile. So sesha wonke amakamera nazo zonke iy'khwama. Asi.
Yebo. Wozani, guys. Cela ukubheka la.
Besigaba leso sikhona.
Eso Sibongile.
Sibongile yini?